sing.
Oh, I've been searching and searching. Nichitaka kutaka the one. Angandida Rudo rwacho rwandanga. Nichitaka rwakanga ruri kure. Kure Asinyasi ndofara.
Moyo
neshungu
Yeba
Tia wang Tiwe shori yang.